Sohlalani, ehlanganani sithandaze. Oh, asked you guys to send us your song request as well, and some of you requested a song. Ethi kunomehluko kuyezwakala uma esekhona umoya ongcwele. So bazalwane, kuhlele enhlizweni yami ukuthi impela uJesu wayekhona akufani. Noma ngabukele ngazuthi isimo asikoshintshi, kodwa khona izwe lakhona sesishintshe khona. Once waqala wayikhuluma wayikhipha ngomlomo wakho, isishintshile. Manje nake kunomehluko ke ngoba ekufikeni kaJesu uLazaro sifile. Isimo asibange sisafana nakuqala, noma basebebala iy'nsuku ukuthi sezizine, kodwa wakhuluma izwi, izwi lawuphila kuLazaro. Haleluya.
ukukhuluma kwethu kuyazwakala. Lungisa inkambo yethu kuyazwakala. Oya uyena othandazayo ngithi kuyazwakala. Uyena osinubula maNkulunkulu ngesina siyaphikisana kuyazwakala. Kuyazwakala khampani kwethu ukuthi asisodwa.
Oh.
Christian song. And that's again Lende, as well as Lenta, Kota Gay, it's, I guess, Ihimia, Yanazo song is Tat. Uti bonke abakholwa kuye bokhanya sokula sinalelo thema nje bazange usho ngazi kaNkulunkulu ukuthi babheka kuye busuba bobakhanya basoze bajabulisa bambheka alibo kwigama leNkosi bonke abakholwa kuye.
Oh,
kakhulu. We had a blast. I had such an amazing time. I promise you, next week, you know, I don't know, maybe not. Please do subscribe to my YouTube channel, Sibi Ndombela. Thank you so much. Follow me on my page, Sibi Ndombela. Instagram, Sibi_Ndombela. Please do drop us a text and share it. Thank you so much for tuning in.